okorobia lụrụ nwaanyị chọrọ udo ọmụmụ n'ọganiru. Chineke nyenu ya udo ọmụmụ ya n'ọganiru, nye ya udo ọmụmụ ya n'ọganiru, nye ya udo ọmụmụ ya n'ọganiru. Okorobia lụrụ nwaanyị chọrọ udo ọmụmụ n'ọganiru, Chineke nyenu ya udo ọmụmụ ya n'ọganiru.
Eziokwu ehe abịakwanụ m ọzọ n'okwu mụ na ụmụ nwaanyị ndị Igbo, ụmụ nwaanyị Igbo, abịakwanụ m ọzọ maka na asị m okwu anụwa na anyị ekwugide okwu a wee kwụsie ya ọfụma, maka na anyụ nsị na akara ya ọnụ mee gịnị, ọ dị ka ọ sị na otoro na agba nne mmụọ. Ma n'eziokwu ehe nweziokwu anyị na-esi ya n'usoro n'usoro, maka na nsị na mama ndetị ya n'akwụkwọ wee na-ekwu maka ya, igwe a na-ewe m ya, ọ na-ewe m, ọ na-ewe m, ọ na-ewe m, arụ m a na-arụ kpakpakpakpa, maka na nchekatasịa nchesịa ise na-eme na ana Igbo si na ọ dị njọ na ana ọjọ njọ. Ife ụmụ nwaanyị Igbo na-eme si na ọjọ njọ wee siesi wee sikarịa gịnị, nkakwụ mgbe asị na mmetinye ka ihife ya, mmetinye ya anya ọkụ anụ na mmetinye ya anya, tinyekwuo ya ọnụ, tinye uchu, tinye obi m niile, ma spirit sọ na mgbalị ka mmetinye ya, maka na gịnị, onye a mara ebe mmiri nọ wee maa ya, ama mma ebe mmiri ya eso mmiri wee kọọ ya n'arụ. A na-eziokwu ehe tata chọrọ ka ejiri nwayọ ka emegịnị, ka anyị na-ekwu ya na nkenke na nkenke, ka a na-akị ya ọnụ ikwucha aka ya ọnụ anyịkwa na-akị ya ọnụ anyị ekwucha sifiri na tupu anyị mee gịnị na njedebe na-abụrọ tata na njedebe ekpa ifu ka esi wee mee ya, ka esi wee kwuo ya, ka ọ dị mma, ka udo dị, ka obi aṅụrị dị, ka ogologo nọ na-arụ isi keme gịnị wee dịrị nwoke ka ọ dịrị nwaanyị. Maka na gịnị a na-asị na gịnị, na ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atara azụ ọnwụ, nwa mmụọ egbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ egbu na nwa mmụọ, ndụ dịrị nwoke, ndụ dịrị nwaanyị, dịrị okenye, dịrị gịnị agadi, dịrị okorobịa, dịrị agbọghọbịa, ụwa na-atọ ụtọ. Ma n'eziokwu ehe ụmụ nwaanyị nwee si ka mgbake n'ụlọ na gịnị, nechọ efevere ụmụ nwaanyị, nechọ efevere anyị ma ncha. Mana ọ dịzị ka ndị agbụrụ ndị ọzọ, mana nechọ efevere anyị, mana ndị Igbo wee ụmụ nwaanyị Igbo ekwela na nechọ efevere fa, maka na eyicha ụmụ peteria na ọba nta anụ anyị na-eyi, etesi uri uri ọnụ, ete nke ọnụ, akwụnye nke a na-akwụnye n'aka, ọ dịka ife a na-eme, a na-ebugharị ike, a na-ebugharị, ọ dịka ife a na-eme. Mana ọnwere ife na-eme, ọnwere ife na-eme napụkere na anyị na-eyi eyicha, etechecha uri ọnụ, ete n'ọnụ, anyị na-eje sekem ife na-eme. Ife na ụmụ nwaanyị ife anyị na-eme bụ na ife ndị Igbo sị na gị, o ji nwata na ji onwe ya, ma na-eziokwu gị ma nwaanyị ji onwe gị, mụwa nwaanyị eji m onwe m, ị na-agba, ị na-ekpoto, ị na-akwari, ị na-asụtọ, agbasi egwu mee gịnị, ọ na-anụ anya bụrụ nwoke ada azi aza, ada agbaghị agbaga, ọ bụrụ gọfabil, ọ bụrụ rejetit, ọ bụrụ ekpere, ọ bụrụ skuul, ọ bụrụ chọọchị, ọ bụrụ ibind icans, that is the normal truth. Eziokwu kwụ ọtọ wee dịrị ime wee kwọrọ nwa na asị ka nna emegịrị ka nna agwụrụ onye ma na-asụ ya sụọ n'ikwe, ị mara asụ sụọ ya na apata gị, asụ na ana maka ịsụọ ya na ịma na gịnị, ị ma asụ mgbe sị gị mee gịnị, sụọ ya na apata gị, abụrụ na anya ma na-asụ sụọ ya na asụra na ana sụọ ya na apata gị, maka ịsụọ ya na apata gị ma na gịnị, ị mara asụ, mana ịsụọ ya na ana ị mara na ị ma asụ. Mgbe na-enesi enwe na gịnị na-ekwu na ndị ụmụ nwaanyị ndị obodo ọzọ mana gịnị na-echo efevọrọ ụmụ nwaanyị fama, mana Igbo m gịnị jụrụ wee furu ntụtụ ụmụ nwaanyị onye a wee furu ntụtụ wee taa si na mandịrị fana mma, si na fama ndị hapi na onye nụfa na akwa ma ndị hapi na nwoke na nwaanyị nụfa na akwa ma ndị hapi ngwa esi unu na gịnị ka m kwuo ka ndị ụka, I reject, I bind, ma na-esi okwu. Number one, ị na-akpọtọ na-ekpọtọ na-ekpọtọ 20 years, 18 years, I say, baby, I love you, I want to marry you. See again, I'm too young to get married. I'm not ready right now. I don't know. It's not ready, man. It's ready. It's not 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 ready. idiri ni na ina konya ina koniru ina koina koina koi me pesha he nya ibu he isha he manager already to get married iwe na gayeri I manage zia no ade I ma no wo ke mental problem faka ana ezio umu oke ne wo mental problem ofu ife me e pachi na to pade ina pachi na to time ni yeji we na di time ni yeji we no to ofu ma na di ofu ma ana aga ona aga ma na ezio ona aga ona aga ona aga tupu I manage fene me pingom pingom 35 years pingom irugo 40 ibuwa ena na ofuma diwa na ana ana ena na ofuma isha he ofuma mbuhe kwa nu onusobu ija he zinka anoka kedi ti onye ineme muke 80 years 90 years opute cho general wine kedo ye lose ono genwa muwa lose mwene kune kusi ike na wasigi ike gini jahe kwa ofuma buhe kwa ofuma shahe ofuma ododi kena ilu kunya skin gana ade soft maka ni ila diya na so ka amuta nwa o nwa nudu waist pain head pain or headache man kunna be neck pain leg pain hand pain brain pain pain o gwa mangwa ise ya gwa gini ise si nwa ke nyupota sita na anwu ya ife onyo puta ife anyo puta anyo puta mana ezi o ise si nwa ke naru wa puta mana anwu anwu anya ife mu ke si mu ke naru nyupota mu ke nyupota naru onunye giya ni maru ninye giya ni ni arugana nya ina egoni arugana ya di fresh ina asha na nasi ke du di nete mana oburu de ina na nyi funo mu wa ni yoruba mu wa ni ofe manu ifa na je ku ka buru ga ya nya fa na ogini obi anwole obi anwole ngita sigene oyo nya egu oyo bu gin e daara ndaara gi ihe ona ga ku nwoke gin kai mu obi anwole kai dezika na onwa ani kai mu amu kai chia kai liko inya 1000 okene gi inya 5000 okene inya 10000 oye kene gi de gi o wato wato wa 10 years later kene kene gi time adoro omu nwaani o ga adoro omu nwaani bu nwen na agu na gi time adoro kini na akita I'm still young I can be 25 years mana ezioku I can be 18 years mana ezioku I can be 25 years tupu imani fe na eme no time obu ni man shahe jahe bwanu nzo kandi man shahe na ndi man jahe abia mi gini ajahe ndu anaga maka na gini ekwe ekwe ya ekwe ni uta ekwe esi ni imani iye emeku ya o kine kuta imago ipuanu nzo maka na wanyo opuna na amadi na anasi ofuma na enwo bi angori yone adi joyful on adi happy pa so iwo mwa mwa chita kisi we kwaya de tem o mwa asigi ew emi me karapu kene ifa ina apasu kene mi iwe o ina apasu ala ika opa mi ya o maka na gini o chetara o angori yone enye mana wanyo opuna na achi o choy me gife nya ndia musu ndi mpianya ndia musu omegia oswagia omanaya nazo onya osugi osugi straight owari fere ni obi anu ni no wa no wa mna gi no kita kedi di jo ya nwe no wa e pasi ego ina yi italia na london na turkey kedanya na yi di fe ni na igoro mu peteria no wa mu mbenuku akata port no mu ni akwa nwoke ka na hasi when are you mwa anyi igbosunu na ashahe nu no bi anure ina anyi funa gini ni rugo gini 40 years 35 40 ijo ta nwure ego nya gwa nkobo nwuro nke iji mma ima ro idi ka enwe nya ada ka enwe ima kwuro mma ijo ta nwure ego ina acho ina eje uka ka enye gi handsome young man da umari ketekpa bo mu oge ama mme if you can if you no can be serious baby I we call the aka join me go come your bride price it's not a sin you go tell ego e me fi si abro so say no ina si eh a she be mu if mo ti e ka dey go ni fi na plan obodo bi go ana ga kwuro zi oto nya iyogo afa ayo nya akpakuruga ayogo ika ayogo shishi 1 naira 100,000 adukuru na account gi e na plan ni traditional money e na plan ya na mbo wisi na akpa onye kedu nya kwagi na obu mmefi itiye ego nke ike ewe kwa ugu isi e na cho a rich handsome tall man si ebe puta nne ga kpo nne gi na nna ga kpo nru handsome tall rich man ji ego odi kodi kwa so di kodi no na movie kan as ewo and president or handsome man when ru house maid on na movie it doesn't happen in real life mbe ne na nya o ge na ga di abia bero you make it ipo kana ta wego ipo kana ta bego ina ipo kana ta ego kede kam mesime kede kam mesime na bu kana jesus ika bu bu jesus na bu kana pastor pina pastor o kede kam do mu yesi diota maka no muazi ana mu kita hu mu pina pina muazi ana pina pina nya avu muazi amari em fa mari we brain skin fa ba ajo ma no nwe fa eh nya akuku nke fa fa na emeku style monkey style crayfish style elephant style fa chani nya igi style onion style crayfish style tomato style hanyi chama chani nemu ya gemu aba from igja he nenu umanzi ana emecha acrobatic style ni nefa nani nke wona nke nya werezi onu mecha na na nwoke nya mecha nya nya mia emi oto wona nke pass ta nweje onu nne di pokoro kedi funu na eme kedi shi na eme unu we no we manketi time ana aga oga adoro mwanyi bo nege kwa na munzi oga adoro nke ije manje si ike umu anzi ne tota kita be fa na pogi ya madazie ya madazie ya ofuma akoro si ani take up akwa no mba ngom mayi sobu ngwanu eruzie nu nenu be de ba akwa no mepezia nsobu close mba ngwanu obuni inwono ki yesi no wesi no ki ime he moja he ngwanu gowaze no ke mada egwu onu daddy sweetheart ewo my love emango kedia mu su karele genu that at your age sisters fellowship in on ya uncles fellowship in on ya mama's fellowship in on ya come and go fellowship in on ya. Settle me before I die in on ya. I will marry by fire by force in on ya. ABC in on ya. Jekene join me in an umu ife. Social media noa. And was a site. And was a site, erotica site. And was a site. Ebanam case a dozen woke. Ebanam case a desiaro. Ebanam case a sexy. Ebanam case a ego. Kesi akwado nwoke kesi anọ mma emuro e Christmas erubego idewego bill na eche na na nya insert is go nya go ebe o ya ama wasi o okpakọra m nọnu tak e no zekwa ife nkwa gini o ga adrozi umu nwanyi igbo ga adrozi menopause na ya na menopause kono igwara onwe ga eziokwu maka na gị a ga-anụkwodo gị nwaanyị n'isi nwaanyị ga-abịanụ yiri ụmụ pinọpinọ yiri ụmụ mbe n'ukwu dezie onwe ya ụmụ nwaanyị nọkịta ụmụ nwaanyị maka esi agụrụ nwoke egwu ọṅụ egwu ụtọ egwu nkasi obi egwu na-agbarụ isi bebi sweetheart honeymoon ew emimo gomo dadi my love you know my baby ma na-eziokwu